hasbay kuledo ilba la isku ridaya rabbi aan ka yaabne naf waliba rukiyo guri hasbay kuledo ilba la isku ridaya rabbi aan ka yaabne
Rabashada qiyamaha, rabashada kolkaitaha.